Hey, Banshee! Hey!
Is this when there's a Janice? So, do you matter, Janab? In a devil of Chito.
Aye, and then done in Simayo.
Wouldn't be in Birani. Do we in Birani in the room of Kalagiri, Nangaronan, Mundi did some manias of our ban?
John, if I know the bank and houses and keep and run a lady and see.
Mr. Always, Zmind in Dani.
Does my open Pamina Mangoris and Grisum Green Tony now?
Let her walls over the Rondi Bangoramia.
Ene, Mayako, Obenpa, Astara Fula.
Mayako?
Kumasan and Dusus over the Birago. Angobela ngarimena nenezu kuri ndidzadza ngarimbala kapena kuti munhu fino wake anavonyedwa madzi kungomizidwa
chabwino mistoles chabwino mai ntoni muno mabwena ntho yanji
ndabela kumawa ru
Mr. Always unadzoka kuti mai akati ntoni muno ndiyanke
anabwera ntho imene makayamba nchito nde nakonzeka za nchitozo
Uyoyo ndi mzimai amene ananyamula mimba yako 9 months ndipo palibe tsiku ndili mmodzi lomwe anadandaula kuti kuapatsa busy ndikukoleraso kuchotsa matewera mzimai amene adakupanga kuti ukhale wophunzira mpaka nene ukukonda kulemba ntchito po adakupanga kuti ukule mu munthu ngati mzibambo ukamalira kumakurontoza umakodzera iwe kunsana pagulu komosechera manyazi pano kuapangitsa kuti adzilira mwena ndili mkuchikamwa komane iwe sungakhale ndi nzeru amene pomanga ngati munthu woganiza mamuna weniweni
bambo wako akadakhala nsora ali moyo bwezi ndodalira ajakiso namunanga
atakuonanso ndalama zonse zimene mapanga pa kampani pano zimene makulipira sumatha kuwathandiza meya kowa umangothera kugula dzovala dindadinda ng'onong'ono anyamarira swaga ntchito yatha ndakuchotsa
abwana musanduze kuti mukusewera nkhani yake yomweyi
ndine Mr. Always nyamara olimbikira ntchitoja chonde musamuchotse mwana wanga avutika ndiyekhaa mene madalira ine simu wabambo ake sungause
mayi chabwino kodi watha kuona mzimayi mmene alili Simayo yeye adakukonda abe ndokusamala besa iwe. Adakandipa mpabe ino kuti ndokubwezeretse ntchito yako. Akhale kuti ntchito yoti sumasamala naye mayi ako.
Ndikambirani nkhulukireni mwana wangayo. Basi zatha madalira ino nomwe.
Ndikudziwa chimene ngachite monga bwana.
Abwana ndikhulukireni mmantengaso ngati nzanu usatengerwa ntchito chonde.
Mr. Always ndikubwezeretse ntchito yako. Koma chimodzi.
Chine chilichonse. Tangonena chilichonse ndichita.
Mr. Always, ndidzidula 20% iliyonse idzipita kwa mayi akowa. Ndipo zionetsetsa kuti wiki ina iliyonse udzayendera mayi akowa ukaona. Eto, zaveka.
20% yachulu kazichita naye chani drama yogula tomato ndi soda ku
Kodi uzipanga zimene ndakuza zokapena ayi.
Hey, ndatokoza. Zikumu kwambiri ndatokoza.
Musadandaule mayi.
Mulungu adzidalitsa banja lako.
Eh, mayi, sina ine ndi drama zambiri. Tangu renga nizoseze hapa. Yuza ni transport ndrama ina zina zumuta uzi samalira noka. Yetu. Mai yonde milirani. Yonde mai. Osa dandaula.
Nungwa kudalitze. Zigomo.
Mai. Osa dandaula. Yuza ni transport.
Nalindi njalaso. Filitezi nosa aja.
Ajufuwa jimene yoso. Mai. Osa dandaula. Ndiku renga nuku. Restaurant yapa mwamba kwa mpili. Kumenu munga kaji nsima. Ugali. Zoguja zolimbi za tu.
Hei. Mwana wanza kwa ndo wakwe
mwe. Amai. Tieni.
Ndikulu hile nukoma. Muntu sala wila nteo ngotu.
Oso obote mkwe wangaswe we.
Nditu kujoi nani? Ninga bita nao. Hello, wadi mwagu ndiva, ninga bita nao. Abwana Yusufu, kwa masumu wapanga sabu ino. Kapela mesi na panga sabu ino indineo.
Banji mwana wanga
mai banji muli pano nchiyani mwapanga pano simundizwitse mkomozo uri mubwera
ukana ndimbira banji ndirama kuchachira foni ndilibe ndalama kamene kanatsani kamene ndanguze transport ndikamone mwana wanga ndipo mmene ukundonera mundili ndi njala
mukupangiranji zimenezi mai nthawi ino ndiya ntchito ine ndifuna ndizipitirako ntchito ndiye ine ndikupitirako ntchito to pano
ndili ndi njala komanso ndikakhala kuti
imene mfundo mmene mmachoka msumu majabwa komanso malo okhala pano ndiye palibe muthu kuonanso
kulibe neba unaleso kutu munga kare kuno maona nde musandija duetso kunchiru zipitani tulukani muzipita tulukani muzipita musandija duetse ni zipitani 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 kuno kuma kala kukia kuno mufuna nika kukira ni maziri ndinkazo
ndi mbele jisoni ni maya kwewe hii kumasona huko virari raima yonde we raima yonde yonde raima sabiru 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 raima yonde tutsegula yonde tutsegula tutsegula umudu
Master, ndukuchwala ni miendo nende ndovira kunchiro rapa, okay, inukalani, ndimakani ya nuu, kalani
Songa mtele ndabula kumana wanga, ndipo mwana wake ndiweo Ndipo sori nesi ndula wita, ndenda makumangari, ndadumpa makumangari, ndafikila pewe
Master, ni, kuma mwuzozo mwemu jira mwende pila swaga
Ingo ndipata transporti jibu ndibulele kubalaka
Ano ndilibe ndalama inaifojo risimula ndiziwete Ndiku imbirani virani, mwamfa
Ndipira banji mwamu ndilibe transporti, eh
Ife siri ndila miendo ngari ni utima ndila ndhawi Mwafo nde
pusa kwa yebe tani Santelo ndabwela kwa mtu wala wika ndabwela kwa mwana wanga
Hey
Oh
Ha